Well, ladies and gentlemen, brothers and sisters, I've got a new song on the way from my brother Tundaman, featuring Asumani.
Mr. LG.
Kunje, shuka chini kama andunge Haya baishia ila dijunge Usidio kao kuteshwa punge Kaumama, kaumuka Ameokopa kibuto Mdangaji kakulupuka Kakutana na mbunge la
Tikinya.